kiraje twacha kubeshuza ni ibintu bigize imitsi bivugwa ku mboga ngurukana umenyi bavuga yuko mu Burundi twatwarakiriye ngo incancho zo kugerageza urucancho rwa coronavirus twatwahawe na leta y'Ubushinwa sivyo na buhoro buhoro bya bikoresho byerekeye gufasha bitaro bya Prince Reja nkuko muhizi basanzwe bafitanye amasezerano n'igihugu cy'Ubushinwa kugira ngo bafashe kuvura inkomere abantu babagize bagonzwe n'imodoka canke bagize amaxida kugira ngo bibafashe igihe bariko barabakora canke bariko barabafasha kugira ngo basubirane ushobora kugenda nibi byuma rero bisanzwe bikoreshwa mu gisata cibagiro ry'abantu ibi rero twagire tumenyeshe kandi abantu n'amakungu yuko mushikiranganje bwo kubunga mu magara y'abantu kugwanya sida butangaza cese yuko butazigira bwemera urucanjwa ribo gose guhoza kugeragerezwa kubene igihugu b'abarundi ivyo abantu bavyumve kandi babimenye ushikiranganje bwo kubunga mu magara y'abantu kugwanya sida boneho kandi gusubira guhumuriza bene igihugu ubasaba kubandanya imirimo yabo bakurikiza ya mabwirizwa y'isuku twababwira kwikingira no gukungira ababo hamwe n'igihugu na cyane cyane biciye mu gukaraba n'amazi meza n'isabune biciye mu kwirinda kuramukanya duhana iminwe kubana mu nda cyangwa guhana inkokora ivyo kandi bikazodufasha kugira ngo tubandanye twikingira ariko kandi dushimira Imana yuko nkuko nabibamenyesheje turavye abantu bashika 34 bari begereye hafi na bajya bagwaye 3 turane neza yuko nkuko nabibabwiye iyo upimye umuntu ukabona ko atamigira fisi urarindira iminsi 7 gahera basubira ugapima kuko ni vyiza kugira turabe yuko vyukuri atano muri bafise umugera rero bibitwereka yuko abantu nivyo bajya 3 bona ko banduye bavuye hanze mugaba bataruherekane gw'ingwara kuri ba mu gihugu hagati ivyo rero bigatuma turemesha bene igihugu mugaba kandi hibuze yuko tubandanya kwikingira dukurikije by'amabwizo leta imaze gushiraho gukaraba n'amazi meza n'isabune ibifasha gusa gukinga umugira wa coronavirus birafasha cyane gukinga n'izindi ngwara dusanze tuzi zifata biciye bifatiye ku bihimba by'ihemero ya magrippe twama tubona zijya nzoka zo mu nda birafasha byinshi rero dusaba yuko abene igihugu bo bibandanya